Umushikiranganje ajeje kumenyesha makuru ubuhinga ngurukana bumenye nibimenyesha makuru Marie Chantal Nijimbere amenyesha ko umugambi w'igihugu wo kuva mu buhinga bwa kera bwo kumenyesha makuru no gutuma tumana ko analoji mu rurimi rw'igifaransa tuja mu buhinga bushasha numerique ko ugeze ku rugero rushimishije ngibikoresho bitari bike biramaze kuboneka ko hasigaye kwakira ifashanyigizwe n'amadekodere 1990 Uburundi bwahawe n'igihugu c'Ubushinwa ngo bahejeje kuyatanga mu bene gihugu uwo mugambi zobuhejeje kurangurwa aho hari mu gihe yari kashikiriza ibikorwa bikuru byaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice ca mbere ca meza 6 cy'umwaka wa 2020 ushira 2021
ni gute koronka ibikoresho abene gihugu bazokoresha ico gice rero nico kiko kirigwa n'ubushikiranganje hakaba hariho ama decoder n'ibumbi 190 azoshika tubifashijwemo na leta y'Ubushinwa ayo madekodere 1990 amaze gushika abene gihugu bamaze kuronka ayo madekodere niho tuzoheza tugashobora gushira mu ngiro uwo mugambi kuko nawo twoshira mu ngiro abene gihugu badafite ibyangombwa twotamba twirorera
amenyesha kandi ko uburyo bwo gusahiriza ibimenyesha makuru bwatanzwe na leta bushika miliyoni 60 ko bugiye gutangwa mu gice cya 3 cy'umwaka bivanye n'ivyo ikimenyesha makuru gikeneye kurusha ibindi
ikigega cya leta cyarategekanije uburyo bukeyi bwo kuzosahiriza ibimenyesha makuru ivyo rero bikaba biri mu nteguro tukaba twizera yuko muri iki gice kigira 3 cy'umwaka turimo muri no somes ico kibazo gishobora kuva mu nzira ubwo buryo ubuhari ukazosabikanywa bivanye n'ibikenewe bimwe bimwe ariko tutovuga yuko bizoza bibasahiriza mu byo mukeneye byose bizoza bisahiriza ku byo musanzwe mufise kuko n'uburyo bukeyi ariko tuzogerageza kugira ngo ubwo buryo busahirize ibikorwa byanyu bya minsi yose
umushikiranganje ajeje kumenyesha makuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru arakeza ibimenyesha makuru bikorera mu Burundi ingene bitahengeshanya gushikiriza makuru yo kwizegwa kubera mu Burundi ndetse no hanze na cyane cyane uruhara byagize mu kwigisha abene gihugu inyifato bogira mu kwirindikiza ca coronavirus